Ividiyo yesine ucalucalulo ukukhathazwa ngalo lonke ixesha nokuhlukunyezwa. Kuthetha ukuthini ukucalula? Ukucalulwa kuxa uye waphatheka ngendlela eyohlukileyo ngabanye abantu ngenxa yokuba ungulomntu unguye. Umzekelo, ngenxa yokuba uluhlanga oluthile, indlela ophila ngalo ubomi bakho, ngenxa yokuba ungumntu obhinqileyo, izigulo ezinjengesifo sephepha, i-TB, intsholongwane kagawulayo, i-HIV, ukukhubazeka, inkolo okanye nayiphi na enye indlela yokusetyenziswa kocalulo. Akukho mntu kufuneka acalule omnye ngenxa yokuba engulomntu anguye okanye enenkolelo yakhe ethile. Kukuthini ukukhathaza omnye umntu? Kuxa abantu bephethwe gadalala kwaye bephethwe ngendlela engenabulungisa, nto leyo yenza ukuba bave kabuhlungu. Iindidi zokukhathaza abantu ngalo lonke ixesha ingazezi. Ubuqu, njengokubamba abasebenzi ababhinqileyo ngendlela engafanelekanga nokubenza bazive bengakhululekanga. Ngomlomo, ukuthetha izinto ngendlela engafanelekanga kubalingani osebenza nabo nakoomanejala. Ngokwesondo, ukuthetha izikweko ezingafanelekanga okanye ukuziphatha ngendlela engeyiyo kwabanye abantu. Ukuphatha abanye gadalala, njengaxa abasebenzi okanye abaqeshi babephethe gadalala abanye ngokusasaza ulwimi bethetha izinto ezingekhoyo. Ukugrogrisa, ukungenelela kwimiba yezinto zabo zabucala okanye ukuhlala ugxeka omnye umntu ngalo lonke ixesha. Yintoni ukuhlukumeza? Ukuhlukumeza kuxa uvisa omnye umntu ubuhlungu ngokwasemzimbeni, ngokuthetha ngomlomo okanye ngokwasemphefumlweni, okanye ukukhathaza abanye abantu. Umzekelo, ukuthuka omnye umntu, ukumbetha okanye ukumchazela ukuba umbi njani na. Kwenzeka ntoni xa uhlanganya nokucalulwa, ukhathazwa ngalo lonke ixesha okanye ukuhlukunyezwa? Kubalulekile ukuba umqeshi akhusele amalungelo wabo bonke abasebenzi. Kubalulekile ukuba abasebenzi bangacaluli, bangakhathazi abanye ngalo lonke ixesha okanye babahlukumeze abanye abantu. Xa abasebenzi bekhathazwa ngabanye abasebenzi ngalo lonke ixesha okanye ngaphakathi, kufuneka banike ingxelo yoko. Bekufanele kunikwe ingxelo yoko kwinkampani ngokusetyenziswa inkqubo yokufaka isikhalazo kwinkampani. Inkqubo yokufaka kwesikhalazo, yintoni isikhalazo? Isikhalazo yiyo nayiphi na into ekuxhalabisayo okanye into ekukhathazayo ungumsebenzi emsebenzini. Kusenokwenzeka ukuba uziva unoloyiko lothetha ngokuphandle okanye uziva ungaphathekanga kakuhle. Umsebenzi angachaza isikhalazo sakhe ngokusesikweni nangokuchasene nesenzo somqeshi okanye abalingani asebenza nabo emsebenzini. Umzekelo, ukuba kukho impikiswano phakathi kwabasebenzi ababini abasebenza kwindawo enye, oku kungalungiswa ngokusebenzisa inkqubo yokufaka kwesikhalazo. Isikhalazo esingafakwa kumphathi wabasebenzi okanye kummeli wekomiti yabasebenzi okanye ngokuthe ngqo kubaphathi bolawulo. Eyona ndlela ifanelekileyo yokuchaza izikhalazo kukusebenzisa ibhokisi ekufakwa kuyo izikhalazo nokungachazi igama lakho xa ufaka isikhalazo. Inkqubo yokufaka izikhalazo okanye izinto ezikukhathazayo isebenza njani le nkqubo? Masithi mhlawumbi umsebenzi uye waphathwa ngqwabalala ngumphathi wakhe emsebenzini. Umsebenzi unika le ngxelo ngokuyibhala phantsi ephepheni ayifaka kwibhokisi yezikhalazo. Abaphathi benkampani bajonga zonke izikhalazo ezikhoyo rhoqo ekupheleni kweveki. Ikomiti nabaphathi bolawulo bathatha isigqibo seyona ndlela ifanelekileyo yokusombulula isikhalazo. Umzekelo, ingaba lo mba ungasombululeka ngokuhlala phantsi etafileni sixoxe ngawo, okanye ingaba kufuneka inyathelo loluleko. Inkqubo yoluleko. Kwimeko apho bathi abasebenzi bophule umgaqo-nkqubo wenkampani okanye umthetho okanye ikontraka, inkampani ingalandela le nkqubo yoluleko elandelayo. kukho indidi ezohlukeneyo zoluleko ezisetyenziswayo. Isilumkiso esenziswa ngomlomo, isilumkiso esibhaliweyo, isicwangciso sokuphucula ukwenziwa komsebenzi, ukurhoxiswa okwethutyana, ukwehliswa isikhundla emsebenzini, ukupheliswa kwekontraka yomsebenzi, ukuqukumbela, ucalucalulo, ukukhathaza umntu ngalo lonke ixesha okanye ukumhlukumeza akuvumelekanga emsebenzini, hayi phakathi kwabasebenzi okanye koomanejala. Nika ingxelo yesehlo esinjalo ngokulandela inkqubo yokufakwa kwezikhalazo kwinkampani. Kungathathwa inyathelo loluleko.